driver manje abantu ade bena vote I think I'm going to get a lot of money.
Lomhla ka 29 uphelile nathi ufuna ukuthi nikhumbule lokho